Koe lo te whakaaho ki a whakalotolahi ma whakatu a meli e me wholofola. Ka veinga, me i tāneti ki i tāneti. Potu wholofola, ura kalon kāli wahe taha ono vesta ulo no. Koe whakamalo o sihova, koe otua o isleli. Ke whai me i tāneti ki i tāneti. Pea na e pehe e he kakai kotoa. E meni. Pea na o whai e whakamalo o sihova. E meni. Ke tauroto. Ke pehe a e kulea sisu, a e ku whakamalo i a hohua wha, me i tāneti ki i tāneti. I hohua wha pe sisu kalaisi ko koe a hoku whakamo ui. E meni. Whakamalo ke te koe o ko ke kao mai ke tauroto hufia he hoani. Pea ke pehe foki e tau whakamalo i a si hova koe o tua. He ahoni o whai ai pe o lau ko ngā pea taingata. Oku lahi pea hulu ai ngāhi mea ke tau whakamalo ai ki he o tua mafi mafi. He kane tae oua ni kau mai, kane tae oua ai ni taki mai si e tau ngāhi whono ngā whaka aho. I kai ke tau ilo pe anga whie whie wholau o tau ngāhi maka. Kai whakawhetai, kai taki whono ngā hao ai o tua, mā ki tau tau he aho kotoa pi. Io, koe tō mohumu, koe o i ai whili, hei kaipe tuku ia, hei kaipe ke nofo noa ia, ka kō ki taua o ku pole taki e tau moui, ke pule te hawha o whale ai ai eiki, o ku i kaipe tuku ha whainga maari ei ke whili ke humai. Koe whakaloto lahia o e aho ko eni, hape ta au e whanonga anga, pe o ku ke si whiku ki toko taha pe moha whainga taa, pe o ku ke fou ha vei vei ua, whaka amu ia o e aho ko eni, whaka ata atāho tau loto, whaka hawhi e eiko si sukaraisi ki he tau mo ui, tene whakanonga ai loto hoha a, ai loto tae manonga, ai loto vei vei ua. Io, koe mōme niti kotoa pe o ku tau mao, ke laupe, ai malo o si hova, mei i tāniti, ki i tāniti. E meni. Thank you to you all who have joined and subscribed to this channel. If you're new here, welcome. Don't forget to subscribe, that way you're kept up to date on daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Also check out the description box below for all links to our social media platforms as we provide daily devotions and ministry for the youth and young couples. Thank you and God bless.